Molo wamkelekile. Kwesina isifundo ke sizothi sithetheni ngotshintsho olungqalileyo notshintsho olungangqalanga okanye olukwekwileyo. Ngesilungu i-direct variation utshintsho olungqalileyo ne-inverse variation utshintsho olungangqalanga. Ngoku indlela elula esinoyichaza ngayo le nto yamanani amabini aguquleka ngokungqalileyo. Yinto yokuthi u-y uye uguquleka ngokungqalileyo no-x xa u-y uye elingene nenani elisoloko likho i-constant number ngesilungu kunye no-x. Singayibhala ngamagama ngokuthi u-y uguquleka ngokungqalileyo no-x. Y varies directly with x ngesilungu. Ke ngoku lo k lo esimbonayo apha eli nani elisoloko likho lingaba noba leliphi na inani. Masenze imizekelo emizosibonisa uba u-y angaguqule kanjani ngokungqalileyo no-x. Singaba no-y olingene no-x, loo nto ithetha uba u-k lo eli nani elisoloko likho ngu-1. Singaba no-y olingene no-2x. Singaba no-y olingene no-half ophinda phindwe kayi-x. So singaba no-y olingene no-negative 2x. Apha sisaguquleka ngokungqalileyo apha. Singaba no-y olingene no-negative half x. Singaba no-y olingene no-pi ophinda phindwe kayi-x. Singaba no-y olingene no-negative pi ophinda phindwe kayi-x. Noba leliphi inani elisoloko likho, noba leliphi inani esilifakayo apha kule ndawo ka-k, siguquleka ngokungqalileyo. Ngoku na ke ukwenza ukuba sibekwazi ukuyibona kakuhle le nto, ndizokwenza imizekelo, ndizosebenzisa mhlawumbi enye positive nenye negative. Masisebenziseni okokuqala le ethi y ulingene no-2x. Sizobona ke ngokuba kutheni sithi y uguquleka ngokungqalileyo no-2x. Xa singenisa u-x ke apha olingene no-1. Kuzovela u-2 kuba u-2 ophindaphindwe kayi-1 ngu-2. Xa singenisa u-2 kule ndawo ka-x sizofumana u-2 ophindaphindwe kayi-2, loo nto izawusinika u-4. Ngoku into efunayo ukuvela apha yinto yokuba xa siphindaphinda u-x kabini sisuke ku-1 siye ku-2, kuzokwenzeka ngokufana kweli cala lika-y. Kuba andithi ukusuka ku-2 ukuya ku-4 kukuphindaphinda kabini. Ke xa sizawukhulisa u-x ngexabiso elithile okanye ngendlela ethile, u-y uzokhula naye ngokufana. Xa siphindaphinda u-x ngenani elithile, u-y sizomphindaphinda ngalo elo nani kanye. Masimjongeni ke ngoku lo y olingene no-negative 2x. Sizameni umzekelo apha. Lutshintsho olungqalileyo ke olu. Masikhumbule nje loo nto ihlale ilapha. Okanye masisebenziseni lo y olingene no-negative 3x ukwenza umzekelo osebenzisa into enegative. Ke xa singenisa u-1 kulo ngcazelo kuzovela u-negative 3. Xa singenise u-2 kule ndawo ka-x sizofumana u-negative 3 ophindaphindwe kayi-2, loo nto izosinika u-negative 6. Into ke esiyibonayo apha yinto yokuba xa siphindaphinda u-x kabini sisuka ku-1 siya ku-2, andithi u-1 ophindaphindwe kabini ngu-2. Nakweli cala lika-y siyenza ngokufana, sithatha u-negative 3 ophindaphindwe kabini, loo nto izawusinika u-negative 6. Andithi ukusuka ku-negative 3 ukuya ku-negative 6 kukuphindaphinda kabini. Ngoku xa sijika le nto sijonge ngenye indlela, mhlawumbi siqala ku-1 siya kwinani elingaphantsi ku-1, mhlawumbi u-1 over 3. Masijongeni uba kowenzeka ntoni. Xa singenisa u-1 over 3 kule ndawo ka-x ngu-negative 3 ophindaphindwe kayo 1 over 3, loo nto izosinika u-negative 1. Ukuya ku-1 ukuyofika ku-1 over 3 sohlulahlulisa no-3. Ukusuka ku-negative 3 ukuya ku-negative 1 sithatha u-3 simahlulahlulise kayi-3. Ke lutshintsho olungqalileyo ke olu. Le ndlela esimtshintsha ngayo u-x uzotshintsha ngokufana u-y. Kodwa ke ngamanye amaxesha ayicacanga ca ngolu hlobo into. Masenzeni umzekelo. Apha andithi sinikwe u-y olingene no-negative 3 ophindaphindwe ka-x. Mhlawumbi ke besinothi sifuna ukuhlulahlulisa yonke le nkcazelo ka-x. Ngoku besizofumana u-y ongaphezu ku-x olingene no-negative 3. Ke ngoku mhlawumbi ke njengoba sewuhlulahlulise yonke ka-x besizofuna ukwenza ngokufana no-y. Ke sibe sizofumana u-1 ongaphezu ku-x olingene no-negative 3 ophindaphindwe ka-1 over y. Andithi ke loo nto isinika u-1 ongaphezu ku-x olingene no-negative 3 ophindaphindwe ka-1 esimahlulahlulise ka-y. Ke ngoku zonke ezi nto esisanda ukuzichaza apha ziyafana. Loo nto iyacacisa into yokuba ke ngamanye amaxesha ayizucaca ca kwangoku into yokuba sisebenza notshintsho olungqalileyo. Le nto ke mhlawumbi besinoyichaza ngokuthi ngokohlulahlulisa onamacala amabini ka-3 besizofumana u-negative 1 ongaphezu ku-3 ophindaphindwe ka-y olingene no-x. Le nto ke isinika u-x oguquleka ngokungqalileyo no-y. Kuba andithi le nto ke ngoku yasibonisa ukuba xa sithi u-y uguquleka ngokungqalileyo no-x, kunyanzelekile uba u-x abekwazi ukuguquleka ngokungqalileyo no-y. Ke le nto iyayibonisa loo nto uba xa sibhale xa into ichazwe ngale ndlela yokuba u-y uguquleka ngokungqalileyo no-x, siyakwazi ukuyitshintsha loo nto sibhale ngendlela ezosibonisa uba u-x uguquleka ngokungqalileyo no-y. Siyayibona futhi into yokuba siqala nale nto ehleli iyodwa kwecala layo, sithi yiloo nto eguquleka ngokungqalileyo nale ephindaphindwe neli nani elisoloko likho. Ngoku masithike sijongeni utshintsho olungangqalanga. Apha sino-y olingene no-k eli nani elisoloko likho, i-constant ngesilungu, eliphindaphindwe no-1 esimahlulahlulise ka-x. Imizekelo ngoku, u-y angaba elingene no-1 esimahlulahlulise ka-x, okanye u-y angaba elingene no-2 ophindaphindwe ka-1 esimahlulahlulise ka-x, loo nto iyafana no-2 ongaphezu ku-x, okanye esimahlulahlulise ka-x. U-y ulingene mhlawumbi no-1 ongaphezu ku-3 ophindaphindwe ka-1 ongaphezu ku-x, loo nto iyafana no-1 esimahlulahlulise ka-3x. Futhi singaba no-y olingene no-negative 2 ongaphezu ku-x, okanye esimahlulahlulise ka-x. Ke ngoku masivavanye ngokufana ke le njengoba besenzile ngapha ngasekhohlo. Masisebenziseni u-y olingene no-2 esimahlulahlulise ka-x. Xa u-x ke ngoku engu-1, xa singenise u-1 kule ndawo ka-x sizofumana u-2, u-2 ongaphezu ku-1 kanti ngu-2. Xa singenise u-2 kule ndawo ka-x sizofumana u-1. Ke xa siphindaphinda u-x kabini, xa sisuka ku-1 siye ku-2, masiboneni ke uba kwenzeka ntoni kule cala lika-y. Andithi u-y simahlulahlulisa kabini. Ke siyayibona into yokuba xa siwakhulisa amanani kweli cala lika-x ngendlela ethile, sizoyibona into yoba kweli cala lika-y amanani ayehla. Ngapha ku-x sisuka ku-1 siye kwinani elikhulu ngakuno-x, simphindaphinda kabini u-x kweli cala lika-y, siya ku-2 siyehla, siye ku-1 siyamhafisha u-2 phofu. Ke xa sizosuka ku-1 siye ku-hafu, uyehla ngoku-1 kweli cala lika-x, sizoyibona into yoba kweli cala lika-y siphindaphinda kabini. Ke siyenza into eguqulekileyo, lutshintsho olukwekwileyo ke oku. Olungangqalanga. Xa sikhula kwecala lika-x siyehla kwecala lika-y. Xa sehla kwecala lika-x siyakhula kwecala lika-y. Ngokufana notshintsho olungqalileyo, sizobona into yoba le ngcazelo yethu le singayibeka ngendlela ezininzi. Kumele qha siqiniseke ngento yoba esi silinganiso sethu silingane ngoku sihlale silingene ngokuhambisana nalo mthetho we-algebra. mhlawumbi xa besizophindaphinda amacala amabini kayi-x besizofumana u-x ophindaphindwe kayi-y olingene no-2. Siphinde ke loo nto siyohlulahlulise kayi-y besizofumana u-x olingene no-2 esimahlulahlulise kayi-y. Ke siyabona ukuba ngokufana nalapha ngasekhohlo notshintsho olungqalileyo singayithatha le ngcazelo ethi ungu-y oguquleka ngokungangqalanga no-x siyitshintshe siyibeke ide ibe ingu-x oguquleka ngokungangqalanga no-y. Ke andithi ke ngokufana kuyanyanzeleka xa u-y uguquleka ngokungqalileyo okanye ngokungangqalanga no-x kunyanzelekile ke ukuba u-x aguquleke ngokungangqalanga no-y, kuba xa sinosuka kwenye siye kwenye kumele ke uba zifane zilingane. Besinophinda ke sohlulahlulisa amacala amabini kayi-2 ke ngoku sifumane u-y ongaphezu kuthi olingene no-1 esimahlulahlulise kayi-x. Ke singasuka kwingcazelo enikelwe ngendlela ethile siyitshintshe siyiguqule, kodwa isezofana isezothetha into enye. Ke masiqiniseke ke kutshintsho olungangqalanga xa sizokhulisa le nto engakweli cala lika-x le nto engakweli cala lika-y liza kuhla, futhi xa sinciphisa xa sehla kweli cala lika-x sizokhula kweli cala lika-y. Nakutshintsho olungqalileyo siyayibona into yoba xa sikhula kweli cala lika-x xa ekhula u-x uzokhula no-y.